She ain't gave me none of pussy.
Nze nagamba gwe toyina kyosobola toyina wadde nze nagamba